kajimwene muli bwino ku mutsiko lero ife labale yanu ndi ayi ndi tumungu akutisunga tikubuma mwene sizilephera zotsina pang'ono ndi pang'ono komabe tikuyamika kumwamba kuti kwatisungabe ni moyo mutsiko lero lero tsiku linaso la ntengo patala mwene ndikudziwa mudzifunsa kuti chochitika ndi chani ayi basi makolo nazindikira kuti sibwino kuti tizikhazikika kwambiri mmavuto ndi umangodandaula kukakokha ayi ndithu achimwene ndichifake tidachipanga kuti nanga ali wamwambayo watisungirabe moyo ndiye kuti tinazo zifukwa zonse zomuyamikira kwambiri komanso zomanyadira mundilole leronso ndikumbutse za khweze kuliya imene makono anthu ambiri kuno agwiritsa ntchito kutumiza katundo simakhumudwitsa ngati zinazija ndiyolalilika kwambiri mbiri yake ndiyabwino ndipo anthu ambiri akuyisimba munthu une ngakhale ndikukamba zakuti ayi ndili ndi chimwemwe chanichani komabe pena pake ndine munthu odzala ndi chisoni chifukwa cha zina ndi zina zomwe zikuchitika kwathu kuno dzulodzulo li linali ndi maliro achimwene ngati zomatithera ayi ndi kwathu kuno sizikutithera achimwene tayamba tsopano umayimba nyimbo ija adayimba solijala wa mphawi ija ya modzi modzi tikumapita ulendo sabwelera panali mudzi apa pangotsala chibwinja imfankhaza ikumatenga omwe timawadalira kuti siladzilekwa dzotizuza mudzimu ukhala ngati amatero nyimboyo koma ndithu ukayimvera umuona ndikomatu munthu oyimba ujalo adalingalira mozama ndi zimene pakali pano kwathu kuno zikuchitika chimwene kungoti imfa zina tikanatha kumazipewa koma pena pake umunthu wathu tayamba kaye tausiya pambali ndimwapanga zinthu zodabwitsa kwambiri ndikudziwa mwina pake ndapita patali kwambiri mukufuna mutadziwa kuti maliro adzuwa anali andani kodi chidachitika ndi chani kwatisiye kungoli ndi umasowa kuti ndiyambira pati koma mwina mwake pongofuna kuchotsa ndi malodzi achimwene dzuloli timaperekeza mgwagwa apathawale paja timawaperekeza kumbiya zodoka kumanda sakhuta kumene kutitengera abale athu ochuluka kwambiri mpakana pano angwagwa ndithu takafotsera adzukulu akupolokozana kutsitsira dothi mdzenje kuperekeza mgwagwa ndekha mu mtima ndimadzifunsa mafunso koma ovuta mayankho ake ndimadzifunsa mafunso ngatoti inde nthawi zina timanena kuti ayi mulungu bambowo akondetsetsa komanso pena ukachita jenkha umadzifunsa kuti komatu imfa iyi ikanatha kupeweka iyi ndiyebe ayi mulungu akondetsetsa mgwagwa chabwino adzukulu ogwira ntchito lamandikawo mmene amamalizitsa kuokera dothi lonse kulisanja bwinobwino kuti pasapezeke logwera mbali ine misozi yokutsikira mmimbamo zinali ngati mwina kuti adzukuluwo amaliza kudzala mbewu yotchedwa mgwagwa ndipo mwina mvula ikabwera nkuthirira zomera zina zotchedwa mgwagwa zimera zingapo pa nthumbi lapo ndithu tafotsera munthu wabwino kwambiri mudzi mwathu munthu amene samafuna kuona anthu amudzi mwathu akuvutika amachita china chichonse chotheka kuti mwina mwake kuvutika kwa mudzi mwathu kuchepe angwagwa apathawale samafuna mwana abwezedwe kusukulu chifukwa choswa ndalama zolipirira fizi kumeneko amayesesa kuti kangachepe kamene amapeza agawane ndi wina aliyense amene akufunikira thandizo mtima umenewo ndi umene unasokolotsa anthu kuchokera mmadera onse oyandikira mmudzi mwathu mwachafera mthengo kudzawalira mgwagwa ndikudziwa nkutheka mwina mwake simukuyitolerabe ndipo mukumadzifunsabe kuti udi ubwande ndiye mwatizikhala bwanji angwagwa kamba kakukula pakatipa mphumu yakhale kuwavuta kwambiri kutere kukuchokera sabata yatha akhala kulandira mpweya wopadera pachipatala chathupa kuwathandiza kuti adzipuma mpweya wabwino ayi chiyembekezo ndiye chidalipo ndithu amaoneka ndithu kuti pang'ono mtendere anayamba kuwupeza mgwagwa mwinano mukhoza umadzifunsa kuti ndiyenu chochitika ndi chani kuti atisiye ishi nkhani yonsetu ndi jairos ndanzake ena koma zimene atichita kuno ayi jairos ni munthu wachabe kwambiri ndipo kulikonse kumene iye ndanzake athawirako sikuti angadzapezanso mtendereyi Ndithu Jairus kubanda gaso ndanzagena akuti kaya mafunda mawaya antundu wanje kaya mutalansi fomala chinthu chimene chimatithandiza kubweretsa magetsi mudzi mwathu erose ganiziranso nkomwe kuti kodi ndi anthu angati amene akugwiritsa ntchito magetsiwa basi kubwera kudzasasula chitalansi fomalacho akuti utenga mu mawaya akagulitse ndanzagena ndalama zake akamwera mbuye mtengeni tinangodabwa kuti dera lonse dangoti pi pakamodzi ife madabwaso kuti yachitika ndichani abale ndimene madzamva anthu akulankhula kuti iyi anawaonatu mwanje wa Jairus ndanzakena atakwera pa chipangizo chobweretsa magetsicho kumaba nthambo zofunikirazo ukambawu amati chitransifomala ndi chodula kwambiri koma mwanje wa Jairus ngati anaonanso zonsezo ayitu iwo mtima unalipoti kuti chimene chitipatsa ndalama zingati tikachisasula wachita mwayi kuti zitazindikirika kuti Jairus ndanzake ndamene yapanga chipongwe chimenecho anathawa mwansanga chifukwa khamu la anthu linakhamukira ku nyumba kwawo kuti likachite mwambo wina anthu abwinobwino ndithu mmalo mopeza zochita zina zimene zikhoza kuwapezetsa ndalama zabwinobwino basi akumafuna madulira kumalola ndithu kuti kaya zanu izo dera lonseno likhala opanda magetsi kwa sabata zingapo zilibe kanthu ine ndikufunamo mawaya awo tikumakagulitsa kunja ndi ndalama zimenezi akumasungunula mtofu wakewo kulolera ndithu kuti anthu ngati mwanje wa mgwagwawa munthu wabwino amene amadalira magetsi omwewo kuchipatala afe ndithu osakhudzikansoyi iwo bolo zawo zayenda apeza yokamwera magagada basi pena ndimadzifunsa kuti koma onse amene amapanga chitidwe ngati umenewo umunthu wawo umakhala uli kuti kulolera ndithu kuti aya anthu ena ake moyo wawo uyime basi iwo alibe nazo ntchito alipo ochuluka amene amadalira magetsi ulendo wa anafuneya omanga zingongo pa misewu sikisi ulendo wa ngoni ometa lameko otcherera zotcherera achinkulu china achigayo onsewo kuwalanda magetsi kwa tsiku limodzi lokha ndi kuwapha ndithu lero angwagwa takayika chifukwa cha anthu ngati Jairus ouma moyo ngati ogwerola nkhwangwa cha mbuyo ndikukhupira kupanda kuuba zipangizo za magetsi ndi kuzimitsa magetsi ndera lathu ndithu angwagwa bwezali moyo ndikudziwa kuti mwina mwake mudzifunsa mafunso ngati oti inu Jairus analibe mkazi analibe ana analibe abale tinene kuti zimene amachita mbale wawoyo samadzidziwa amazidziwa chimwene mkazi amaona ndithu kuti amuna ake akubweresa zimitofu zotengedwa kuzipangizo za magetsi mwina nkutheka analibe nazo ntchito zomufunsa achibale komanso makolo nthawi zina amakolezeranso makhalidwe oyipa ngati amenewa kumadziwa ndithu kuti achimwenewa atu koma akubwezera chitukuko cha dziko lino mbuyo izakupangazi sizoonayi dera lathu ino m'malo moti liwale nchifukwa chana akufuna mdima wandiweyane mdima wa who are you ayi sizoonayi akuononga zipangizo za magetsi tikuwadziwa tikukhala limodzi m'makwalamo ena ndi azibale athu kumene ena azimuna athu koma kulolera dera la thunthu livutike ndithu chifukwa choti chipemba choti abambo akagogodize mtaya njinga ndi chachikulu kwambiri sizoonayi tikuyenera ndithu kuti tigwirane manja khalidwe ili ndita chikalikale kwa basi ndi chimodzimodzi khalidwe adachita kumbulani nthawi ijayi akuchoka paja adakombakomba misewu yonse kuwazawazamo minga kuti anthu asayendemo paja adakachita chipongwe ukaonongera pa chitsime tipatungapo madzi paja kukapulula ndithu chitedze ndi kuchitikitira m'makalaso onse apaza mmimba puraimale akuti chifukwa iye sanaphunzire pasapezekenso ophunzira ndi mmodzi yemwe mmudzi mwathu monse koma ngati zidawatengera patale akumbulani tiyamikira acheresi yawo Bwande koma ahazeno akadangoti apambana ngati tikadamwa madzi ayi lero tulo sikadalipezanso yachimwene chifukwa abweza kumavina mganda tsiku lililonse akampope FC zawayendera zochita kugwera kachigoli kakeko kochita kuoneka kamankhwala mankhwala choncho mabankers nangoti aya sizasataniki tingwasira basi ife tili pa ulendo wakumwamba basi zapa dzikolo azipanga komatu mafumu aja ofunika kwaganizira kanswahala kacha kakuchepa ndi nyozo weniweni takachitani ria naonso azindikire kufunika kwawo sizoonayi.